she's funny, cause I need that money like they land me. In pillows it's tight funny, yeah, I keep on going cause I need that money. Shwigizi jama jindwana sik shubi, ukalu kitri kitri kata say sugi. Itine lalu tiki taka siya mugisa.
Ungalimala sina equality na sibali sifuna imali. Ngiphathe ingane ngababona abanye abanje ingane blind. Thina silala isiphanda njalo lesi ithinta ngisifani. Ngifuna ukufaka into ebhongayo la igarage into eyisilwane. Ngiphathe imali engangendaba iKilimanjaro, impahla edurayo idlala emhlanga edubani. Ikhadi limnyama ngibheka amaprize ngifika sengiswipe. Ngithatha umndeni noma yinini sithi shwi ngoDubai. Ifloor idrive into enejubane sisuka ngetayi isuzela istrat kala amaflate masingena egas. Ujese hamba phezu kwamanzi mnabe ngihamba phezu kwemali. Umlomo ugcwala amagolidi ubona imine mangismile. Ngaphiwa shele Rolex babe sami isikhathi saka mani ngasinika into yokwenza shuthi isukile. Camera light sithi action qali ifilimu akukhali ukhiqi khiqi phahla kufuswayini.
Helalelani usukubonka ngilali ngihlale mpushi isibani cause I need that money. Lalelani impilo zethayifani yeah I keep on going cause I need that money. Shwigi zinja manje intwana sekushubi ukhali ukhiqi khiqi khata seyisuki. Ithine dlala utiki taka siyabhugisa.
Lana siyathesha clef ahlehla mose ngokhate asebenza kuphela. Sengadini khali getcha angeke siyeke thili cool digester. Inhlanya icosha amaphepha bengicoshe noMandela. Nini sirapper sifuna impilo ibe ngukhilimu. Sifusha ngothando kule game sifaka ama-feelings. Kulisa babhaya masirapper balengi finyila. Nikashiswe emva kwendle kwemoto yeginsi ephathuliwe. Sayiqala edustin ntwana bheka manje sikhuphukile. Sifike top sakhanyisa saba iglobe esilingini. Sakuthathaza iyona eyiningi saba ilitshe esilingini. Ngifuna imali enganganothi engathi khwaya kumzwilili. Piki piki singithingi fuck imali emakhikini. Lenti easy 17 ungazodala ubusingilili. Singaki imali engamabhola engathi sidlala ikhilikithi. Ngisazobaphatha isikhanda mababhema usikilithi.
Elalelani usukubonka ngilali ngihlale mpushi isibani cause I need that money. Lalelani impilo zethayifani yeah I keep on going cause I need that money. Shwigi zinja manje intwana sekushubi ukhali ukhiqi khiqi khata seyisuki. Ithine dlala utiki taka siyabhugisa. Elalelani usukubonka ngilali ngihlale mpushi isibani cause I need that money. Lalelani impilo zethayifani yeah I keep on going cause I need that money. Shwigi zinja manje intwana sekushubi ukhali ukhiqi khiqi khata seyisuki. Ithine dlala utiki taka siyabhugisa.
Till now we alright. Till now we alright. Till now we alright. Till now we alright.